Nā, ki te UFC e whakahō taitai ana a Futupōro Aotearoa I te hiahia o ngā kaiwhawhai no Aotearoa kei roto I te UFC kia maurātou I te rarauhe hiriwa ki o rātou kākahu. Ko Israel Adesanya, Carlos Olberg me Kaikara France, te hunga, e hiahia ana kia tuitui a te rarauhe hiriwa ki o rātou kākahu. Engari, hei tā tō rātou kaiako I te whare o City Kickboxing, Eugene Bareman, I tetahi hui pāpāho I te rānei, kei te whakatumatuma a Futupōro Aotearoa ki tēnei kaupapa. Engari, hei tā Futupōro Aotearoa, kāre anō a Bareman mā kia paku kōrero ki a rātou mō tēnei kaupapa.
Kia tū tika.
Here's the great symbol of national pride, the silver fern. Here's it used by the All Blacks. Here's it used by the silver ferns. Here's it used by the Kiwi ferns.
E whakarite ana e nei kai whawhai UFC o Aotearoa, ki te whakaihu waka I ngā whawhai e toru ki te tau whāinga UFC 259 I Las Vegas. He oi hei tā te kai ako nei, kua tā marutia I te katinga o te mau I te tohurarau he hiriwa, e Futupōro Aotearoa.
The UFC is stopping us from using the silver fern because they've been contacted by the All Blacks and asked not to use it because it's been trademarked. Now I understand there's some issues there. Okay, but no one owns that symbol.
He oi hei tā Futupōro o Aotearoa, kāre anō rātou kua kōrero ki a UFC, e pāna ki a rātou tohu, me te aha e tautoko ana rātou I ngā kai tākaro o Aotearoa.
Yeah, it's petty. It's real petty. And I hope it's not just some soup trying to make moves, but yeah, I hope the boys on the field, the boys on the front line actually back us on this as well, rather than like just the lawyers and suits trying to do their little thing.
This is news to me, so I've only just heard about this today. So, we all want to wear the silver fern on our chest, and that's something that we're proud of. So, I hope that we can continue to wear the silver fern, so we can represent New Zealand.
Ko te pātai ke mena e kou rima rima ana te ahi, I nā nā mātau o te karere ki te kōrero ki a UFC, engari auare ake, Roihana Nuri, te karere.